I am a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. I am a gummy, 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 like a gummy bear. I'm a chili bear, cause I'm a gummy bear. I'm a moving, 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 jelly, singing gummy bear. Da ba da 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 da